Yesu wabadwa Tisangalala obatiko Ambuye Yesu wabadwa Tisangalala obatiko Inungati mpawi nkolamu
Bamba Yosefe.